eka madam lama na nanzam persa ngwere a langse mashele eka madam ba sukrana muntla e ka ri langsela moelo nga tau ka ri unga kwala ka 10 watt kilometer a hour loko nang sele busheng jwa tiko kambe xika ri ka tiko kuri na mpfula lenga tari na mpimo 30% angarela ku isele a upela jam kambe le dzonge itsunge swak tari na mpimo 60% kombela vanhu mitile mkisi kambe kuri na nkungwa loko nang tari hlangutela le upela jam kombela vanhu mitile mkisi endza wenteto kambe loko nang se sukrana mzuku nkungwa uri kona ni mishu le hlangutini le ra le upela jam kambe itsunge swak ta kuri na jam endza wuntunwa na mapapa le dzongeni kambe tsunke swa le xikarhi ka tiyo kuta kuri na mpfula le nga ta xaxamela ku isa le hlangutini le dzongeni na mpimo 31% kambe ndza wuntunwa ndiri na mpimo 61% kombela vanhu mitile mkisi endza wenteto kambe loko hina ngitsa maxelo ku ya isifundza isungula ifundza Gauteng kuta kuri na dambu enhleni ka ifundza ixa hinkwaxo Pretoria ri ka 29 wa degree Johannesburg ri ka 27 loko ifika Vereeniging yona le dzongeni yi ri ka 27 wa degree loko ifika Limpopo kuri na mapapa enhleni ka ifundza kambe ka ri ku fumela le phalale ri ka 31 degree loko na ngitsa polokwana 31 degree Messina 30 loko ifika Giyani na yona yi ri ka 31 wa degree a ifike na Mpumalanga ku ri na dyambu enhleni ka ifundza ixa ka ri ku fumela emalahleni ri ka 28 wa degree Carolina 26 loko ifika Sikhukhuza ka ri ku hisa eka 33 wa degree a ifikeni kona KwaZulu-Natal ku ri na mpfula enhleni ka ifundza ixa ka ri ku fumela Pietermaritzburg ri ka 30 wa degree Ladysmith 29 loko na ngitsa le hlangutini Durban yona yi ri ka 29 wa degree loko hi fika kona Eastern Cape tsunuka swoka endzhawu tin'wana ku ta ku ri na mpfula enhleni ka ifundza ixa Cradock yi karhi ku fumela ka 28 wa degree loko Makhanda yi horile ka 22 kambe Eastlandon yona yi ri ka 24 wa degree kambe loko hi fika Western Cape ku ri na mapapa enhleni ka ifundza ixa hinkwaxo karhi ku fumela Clan William yi ri ka 25 wa degree Cape Town yi horile ka 18 wa degree loko hi famba hi fika le Amosel Bay yona yi ri ka 20 wa degree kambe hi fikeni kona a Northern Cape ka ri ku fumela enhleni ka ifundza ixa Sutherland yi horile le dzongeni ri ka 21 wa degree Upington 29 loko hi fika Kuruman yona yi ri ka 28 wa degree loko hi fika Free State ka ri ku fumela enhleni ka ifundza ixa kambe tsunuke swa ku ta ku ri na mpfula endzhawini tin'wana ka ri ku fumela Bothaville 27 wa degree Bloemfontein 26 loko hi fika Frankfort na yona yi ri ka 26 wa degree hi fika kona Northwest tsunuke swa ku ta ka ri ku fumela enhleni ka ifundza ixa hinkwaswo Freiburg yi ri ka 28 wa degree Mahikeng 30 wa degree Rustenburg yi ri ka 30 kambe endhawini tin'wana ku ta ku ri na mpfula kombela vanhu mi swi tekela enhlokweni ka vulangu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.